Tokeni magari haijia.
Sasa
Mwenyezi Mungu saidia
baba.
Thank you.